Wasita mamisi kifunera ninukao Wanabata wema Thank you.